kani kurayana kwa kaipa mambui kurayana pasina nemosha tafire nyika wafire chigaro vanhu vose vakawanda mambo zvaite musha. Uya one zvaite musha. Mai mana zvaite musha. Mai mana zvaite musha. Uya one zvaite musha. Uya one zvaite musha.